sure you'll never bother me again.
Thank you. idea.
Francis, what are you doing, my sweet Valentine? What's that? Get out of my sight and don't come back with lots of pretty gifts, idiot. My beautiful hair. Everyone must be so jealous.
Thank you.
my gift and you're dead! Ooh! New Year's bloopers! I'm going to become a pro gamer! Absolutely not! Lock that virus-ridden PC immediately! What should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. Beautiful hair. Everyone must be so jealous. My beautiful hair. Everyone must be so jealous.
Something doesn't seem right here. Oh! Where are all those morons who keep trying to prank me? I'll turn them into my minions! Garlic! Francis, you fool! Get that thing away from me! Ha 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 ha